Bonjour, je vous tell to all people out in UAE Abu Dhabi for UAE Warriors 17 Arabia. Nashi Arajia Yassin Gran Rani Sadov Abdel Harina 5 background main event. Ali Talab Naraz, the last Abu to the fighters in Abu Dhabi for UAE 70. If I butcher your names, I apologize. Muhammad Aya Salim Al Bakari. Ba da 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 da